areas, streets go. One gi mechanics Alpha Beach. One gi mechanics, chairman mar mechanics ma Kenya te ntie kanyo.
Mm-hmm.
Ebuge en gi mechanics alof 400 gi 80. Eh? 480,000 mechanics. 480,000 mechanics gine road reserves. Gibete kuonde mag sirikal, obete bathio kamoro, odiore kamoro to loso mtoko koni kelo mtoki ni ka, mm-hmm. anyalo idhi kanyo to loso ne, to yudo kata labor 10,000 ka 20,000, kamane kaka ngima dhi mbele. Lakini sirikal okosetemo bedo mondo migi formal services.
Yes.
Mondo gibedi ni kata gimbe ginyalo dhi e KCB, to gimany, kata bank moro, gimany loan moro. Mm-hmm. Insurance services ginyalo yudo. Kata programs machalo kaka mana geng'o tuoche. Baricho Road kanyo yudo ni kuonde moko koro giloso villages matindo tindo makelo mana thogi koro ji chako uso changa kata ji timo anasa moko makelo negi nek tho mapiyo piyo.
Mm.
Koro aparo ni Nairobi onego bed ni wan gi vision.
Okay.
Mar tero Nairobi mbele. Wa enable kata mana jo ohala kaka ohala mar Kamaramo gintie ni. Ere kaka wanyalo enable jo ohala mar bedo. Nyocho wayao nojende matindo tindo kacha cha go picha e chuny Nairobi.
Yes.
Tena wako bedo crisis on weekends. Kech wakwa sete mo regulate. Kidhi kacha cha kata kinano nyathini ya chuny town kacha. Toki ngeni nga haen nga. Kech kuro jio kikore. To nyalo bedo security threat sani be. Kechi inano ka jok ma nyocha go picha onego minanga. Ni jio yu orwak green te. Kata jio orwak yellow te. Tibedi gi ID. Mangato nyalo identify. Kitemo timone ngato maraj. Kata nyathi ngato maraj. Tinyalo lui mangeni ngane ka ngane manyocho timo gini. Wadhe wa manye uru mwamake. Ogo ka picha to daka kama kama.
Okay.
Sani okinyal trace. Kijina Nairobi o kwa tim gik moko eyo manigi pros. Sani yudo kata ka jok mauso gine ne. Hok gutino kama kikwoto kama jorito gingenyo. Jok mauso chai.